Okay. In the era we're in,
Ariko na wiri kintu kimwe kidumu. Bavuga mu Kirundi ngo kirazira gutunga inka nyinshi zonze upfa mutunga inkimwe byushye. Umuco wa Kirundi warakurikiranye.
Mayonnaise ya Savonoro rero.
Eha.
Mu bisanzwe je sinaje muri sport. Ndai nanguye kuyijyana cyane ngura kuza ndaje muri sport. Kuko wagwaye kwashi uravyibuha. Baba ndi bakoresha imiti y'abashinwa yo kugira ibisusu. Nduje ku bashinwa kandi. Mayonnaise ya Savonoro. Amata ya chaza. Abantu babuze umushasi ngaje yewe. Mayonnaise ya Savonoro, umushasi ushyuza. Abantu babuze abagore nka kigingi. Mayonnaise ya Savonoro.
Zana ndaije iko pozine ndawe ko nova mu bandi abantu babuze umugabo babuze umugabo cyangwa babuze umugore abantu babuze umugore babuze umugabo bari ngaha abantu babuze umugabo ngo nguyu musore w'umusonga araje kugira abarongorere rimwe n'ugisore cy'igisonga Nimba babuze umugabo bakajya mayoneze kugira abantu nk'umugabo nibamereze ikarto 12 ndazirire rimwe hanyuma ndabe ko noruganiza umwe basi cye tugenda dusabye irembo kidumuranterera
ndaguterera neza cyane
asante sana
nagira shimire Olivier Suguru hanyuma nabandi bafatanije Bankobu iri ni teka bandeye kandi namubwiye ni mwikomera mashi shimire kandi na peace and love nabone muwakomera mashi turiko tugerageza kuraba ukuntu muziki wiwacu nawe ne ugira position ukagira ingufu mu karere ka East Africa
kidumo babwire nanje bashimire jewe abaye peace and love nagomba mushimire na kigingi mukomera mashi
nagira kigingi mu mushimire nawe yakoze amakosa yibagira kwambara sentir
bambariye uko ibintu ata sentir bayishirako
wa ndabizi gituma mayoneze yarakuvyibuhije bo sentir nta ni mu gikwi
none baho bantu b'Imana James Foromambi bizi Foromambi bisa nabi kidumu dupime kidumu ndagahanura mu dupime Ya oya ndabisha.
Okay, kumukondo iwawe ni hehe.
Sa?
Hano.
Kumukondo iwanje.
Eh.
None umukondo wa muza ngahe imbere.
Okay. Ugari atari selfie uwakubita. Gyari umaze kuwabona. Kuwarungura kuti hari agahere.
Ya aranda shemta. Kidumu. Yari atari umuntu akubwiye yuko sentire idatumbereye wewe ubyibwira ukayigorora
urabona jewe navuse 2004
grand frère
hanyuma hari igihe Burundi bwari bufise musarake naranyoye musarake wewe iwanyu bakaba barayibuze shauri yako
Wanyoye musarake kubera niyo yari hari twegwe ni Pulichi, baita pulichi, pulichi,
pulichi,
pulichi, pulichi. Musarake, guarupeti, rumeze gucyahe. Gwambari range. Bagatera igikwashi rukarira ngo umwana aragwaye kumenya igikwashi mu mubiri. Twe tugire pampers papa 74 kera.
No saba savonoro bakore ubundi buyi buvyubushye abantu ngaho. Abantu bazingamye.
Abantu bavyuha igihande kimwe.
Exactement.
Rega ndakure girlfriend.
Sawa sawa.
Merci. Nkomera amashyi. Tu, yeah.